Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy.
Kuzolo ukuthi bebedla mpontjwana ababe kwisiphihle sengozi yemonto izolebe semandeni phakathi kwetruck kanye nemonto encane ebihlike yaphela yadlula nenqwaba yemphefumulo. Nginibingelele ezindabeni zezwide-media igama lami ngosibonga konke wakandwandwe Mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Zekuvele ividiyo eshaqisayo emva kokwenzeka kwesiphihle sengozi eshaqise abaningi izolo emandeni. Kusolakala ukuthi laba ababe kwisiphihle sengozi badlule emhlabeni bebedle amanzi ampontjwana. Sekusabalala ividiyo ezigulenzi zokuxhumana itshengisa bephethe utshwala. Ingozi ke akwaziwanga ukuthi kube yini imbangela yayo, kodwa manje emva kokubonakala kwale video kusolakala ukuthi bebedle ampontjwana. Naphandle kokuthi ngikhuluma kakhulu bafethu, angidedele ividiyo nizibonele lengathi nizwe ngentatheli ka-YouTube. Awubambela
Mr. Pat, usalungu Mr. Pat, usageza. Shout out to Nandi Pepe.
Asinthuku.
Wemzala.
Ah.